Nataka nishukuru sana kutoka pili kwa sababu nchi hii haiwezi kuendelea bila sisi to bill without raising revenue. So I want to thank the Court of Appeal for overturning the decision of the High Court suspending the application of the Finance Act. Yapi